Munaye muhinga mu buraruko bw'igihugu abanyagihugu bavuga ko ikibazo cy'ikena cy'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyabaye ndanse bamenyesha kwa cindwi zibiri atagitoro cha essence baronka bagatanga karore ko ku station agera kuri ane yo mu gisagara cha muhinga atagira nima uyu munyagihugu mu ntara ya muhinga arabitwiganira
iyo desomene cyari cyabonetse ariko izo mbwi zibiri mu vutse heze ibatsuki yarabonye hanyuma inyuma y'iminota mike y'igica kirahera ari yaje turi tiro dukeya cyo nyene bica bitangura bitaduga kuva muri karitsi muri santevire igihumbi igihumbi n'amajana atanu ashika nta esansi hari kabisa ubu ibeni y'amatafari baciye bashira ko dis ahora desa sinkatu desa swasante ibintu nk'ibyo
nubwo biruka hari abakironka kubakigurisha kuri magendo ariko ku mafaranga y'umurengera
magendo kiraboneka bukebuke gihabwa n'umugenzi mu ibanga ntangere kubera ko hari ingingo zikomeye cyane zafashwe mu kudandaza igitoro cya magendo benshi barabasha byakozwe ko bapfunzwe nacyo gituma rero bikorwa mu ibanga ntangere ntiwohuta wagiye ahantu ngo urabona abantu ngo bagifise kumwe kwa kera kibuni cya esansi kuri magendo kiboneka bigoranye hanyuma gica kigurishwa amahera y'amarundi ibihumbi cumi na bibiri
iryo bara ry'igitoro muri iyo ntara ya muringa riko rituma ibiciro vya bimwe mu bidandazwa biduga bamwe mu badandaza b'ibifungurwa vya nkenerwa baciye bikikamukiza mu kuduza ibiciro uko bishakiye abanyagihugu bagasaba leta kwikubita agashi igashira mu ngiro ivyo yemereye abanyagihugu mu gutora inyishu ico kibazo shike na gitoro mu gihugu.